Landry Promoter nka mumbona nga sozora gufata bajaji mfisi modoka yiwanje none amashi muri anyime no Jewe na Eve Bali
yes
mfisi modoka
Kweli. Kandi igiye tugiye gutanga guza turayikoresha muri Hitop TV ndetse nabandi tugiye gufashanya ibikorwa harimo umusaza muramubona ndazi muramunzi Gucci Alvin Gucci yahoze mu kinyamakuru narinze kuvuga izina nga turafite n'undi mwigeme mwiza cyane mugiye gutangura kubona ngaha ego nimba bitaza kubagora bitaza kubagora muze kunyemera ndabibereke ariko nibitabagora ariko mwabona bibagoye muze tuza kuvyihoza rero byose tubikesha imana ndese
mpimba bazizawe mama vuta yawe ngukorere nanje
icyo wamamagari
ngukorere nanje
icyo wamamagari
nitwa Olivier niyo ngabire ndu muri jwa gospel music nashaka kubasaba abakunzi ba Isaac TV mwese mugende kuri channel yanje mukore subscribe jeme na commenter munshigikiye kwa cimana ndabakunda cyane God bless
tima wanje shemezu mwami kanwa kanje muririmbire maso yanje rabijambo
namutse cyangwa mwiriwe cyangwa ijoro giza bivanye naho herere yep ahantu mubona turi murana yuko ari kibanda ciza kandi giteye igomwe cyane gose twaje gushigikira umwe mu bamenyesha makuru bacu twaje gushigikira ubuyobozi bwa Hitop TV ku munsi mukuru udasanzwe bafise aho navuga yuko habereye ama surprise mesh kandi ateye navuga yuko ari meza cyane gose ariko rero bamwe twagize ibibazo byinshi bitandukanye tugishika muri kino kibanza kuko cyari kibanza navuga yuko mu iterambere ry'umensha makuru nko mu bayobozi ba Hitop TV bamwe tutari twibaza yuko bishobora kuba ndi kumwe rero na Landry Promoter umutananigwa muganga tutere mu muziki mazina menshi yakoze ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye twashuye kumwegeraho kugira ngo dushobore kumubaza utubazo tubiri cyangwa dutatu ku rubanza guno munsi ruhejeje kubera mu nyubako nshasha ya Hitop TV kugira ngo dushobore kuya reka ndakuramutse musaza
ya mpamiko ko kugumbanira yes bakunzi ba Isaac TV bakunzi ba Landry Promoter mwanga umutane ngo tutekeze imya moto agiseruka rukamvye nitwigera tunanye ngo akiritse twigirishije ndi kumwe na Marcus the boss undi the big boss uno munadufashe kugira imodoka nani ishobora kuboneka sivyo bro babwire ko atari montage
ntabwo ari montage baguze imodoka
nabwira
nuke ni imodoka neja za ndondere
nabwira
na Prak nabwira na Prak nibayibona batse bamenye ko ari ya
Hitop TV ngo ni ya montage
ni casting hanide
casting
hanide
uyu rero nadufashije kugira dushobore kuronka imodoka imana imuheze kandi nabifuza kuronka imodoka
ashobora kundondera
icyamamare ndakwanza bro reka nivugire ababosi wanje bashobora kumfasha kumumbanira n'ibiki Isaac VP ekwa ivana mbanira n'ibiki kandi ari umunsi wanje icyamamare turavuga tuse
icyamamare
cyangwa imana bro imana iguheza
icyamamare
imana imuheza agire cyane imana imuheza agire kubera ni ebana ni cyamamare
Yes Landry Promoter
buri bintu uronka abantu wifate neza uronka abantu ibintu navyo bizizana
numunezero ugiretse kuwundi umunezero ugiretse kuri Landry Promoter ndetse no kuri Hitop TV yose no muri Landry Promoter ya du presence ibintu byinshi ama surprise mesh abakozi bashash inyuba konshash ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye bigiye kuranga Landry Promoter muri no mwaka reka mane ndagukeze kuri kino gikorwa kidasanzwe wako
ya urakoze cyane nitwigera turanegwa kiretse twigirishije namafaranga dufise nta nico dufisa ariko dufisa aha
Landry Promoter uno musuri hejuru yagiye yahimbaje isabukuru makuru ya Hit Top TV aho yakwijije umwaka umwe aca tuzana n'ibikogwa biteye ubwoba ariko kuri ico mu minsi yeze hari gize kuvuga yuko Hit Top TV bayihakinze uno musi itakiri mu maboko yiwawe ariko Imana irakinga urayigarukana mu maboko yiwawe kijya igogwa ndazi yuko wari wagiteguye mbege iyo byashika Hit Top TV kugeza uno munsi
baca bamfunga
nibiragaro
baca bamfunga Urumwesco uriki wowe ushaka kudutsaba amafaranga kandi ivyo wataho biko biraja kandi ivyo biko birakora hari umucama yitwa Yane Artimel niwe adufashije kugira benshi baravuze vyinshi ngo ngujya mu jamanga
uriki na mabezu uri kuraje
mu peta afisa aha afisa mu mutwe ibaze nk'amacene yiwanje yafashe yinjira muri account y'umuntu yatwivye arayakurayo amaze bacaza aya bandika kuri indi cene nanje ntazi ibana byari ibintu by'ibiyashu gusa ariko Yane Artimel nawe yene imana imuheza ya harujya mu bro numujama yitonda kandi numujama nifuza yuko nifuza kuzobona mariage yiwe kora ko numuhanga zava hakinga numugore
yes abarundi turashoboye reka tukeze cyane nujya mtipe yan yashoboye gukora ibikori nka kuri Landry Promoter no kuri Hit Top TV
skin wayibonye kwanza
nayibonye blo iratesa blo
wo nka womba wo buzi ibintu
je nta bintu nzi blo nikusizinga
susome pare ubyangare pare birandikiwe
Landry Promoter yashoboye gukora akantu kadasanzwe kuri Akes navuga yuko ariwe yamubyaye muri uno mwuga w'itangazamakuru aho yamuhaye n'ikintu kidasanzwe kimwereka yuko uko biri kose amajambo yose yo bavugwa yuko akimwubaha akiri munsi y'ibirenge vyiyo ariko Akes Dan yavuze amajambo akomeye cyane avuga yuko ibibazo muri ko murapfa bitandukanye n'ibyo mu buzima busanzwe ari byo muri industry ya 2005 aca avuga yuko bitazofa biheza Landry Promoter n'ubuyobozi bwa Hit Top TV mwiteguriye gute guheza ibibazo biri hagati ya Waka Light TV na Hit Top TV
Waka Light TV nikiye makuru cyamvyaye akese nane umuntu yamfashije uko biri kose naco no mugaya cyane naco no munegura ndamwubaha uko biri kose naho bivaye n'ibimaze imisi ko birashikirizwa je nawe yo nyubahuka je nshora kumubahuka aravyumve yuko Landry Promoter nashobora kumubahuka
yapo
kumubahuka ndamukunda yaramfashije ariko ibintu byo kuvuga kumugangurukana bumenyi by'amajama atari meza jewe abantu bamburanira abafana biwanje
Landry Promoter
niba biwanje kumubahuka niki baho
yapo Landry Promoter muganga tutere niba atari banga akesdan muba mufiki ico tuma vuga yuko atazokwigera hagarika gushwana nawe
nta kintu nakime nigena mfana akese atari uko ngusa nibanze yuko hoba hari ugudatahurana ngira iyo batantahura sinzi ko je unigera umva namututse
nurigera umutuka majamba aravugwa menshi ngo Landry Promoter n'amahera afise nari geza aracyari umwana aracyari iki Landry Promoter no munsi
babandanye bavuga iyi ntebe wicaye kuraza amafaranga igu
igugwa menshi
sawa babandanye bavuga imana yigumbandanye impezagi akase my brother aba mbona mbona ama interview we gusagura kwakora ko amafaranga niwe nawe bivuze kata amafaranga afise ngiri biki nambara nabi fresh tu mina chukuria poa na chukuria simple ariko abankunda barazi ninde Landry Promoter ninde muganga ninde Eve Bali embassy cameraman barazi ninde blessing after blessings muri Hit Top TV
ikibwirwa n'icyumva icerekwa n'ikibona Landry Promoter no munsi agiye kuruhuka ama taxi agiye kuruhuka ama bajaji hakira Landry Promoter yobazi umuduga gutwara umuduga
jewe ya ndabizi kandi turasunduvise n'ama permis jenabadi turayafise ya
c'est vrai
yeah exactly
yeah Landry Promoter reka ndakwereka kugira ngo ushobore kuyaga n'abandi ariko nongere ndagukeze cyane kuri no ntambute kuko si bya bose kugwaruka munganya imyaka ariho benshi bagisinziriye ariko bumve yuko mu Burundi
hari abandi basinzira bazokanguka imvura yaguye umwuzurira wadutwaye na turi mu ma etage tutanyagirwa Isaac TV nimwe We are on time.
Akajamo kamwele kuba fans ba Hit Top TV.
Akajamo kamugire kwanza ndamutumwa Isaac. Isaac ni umubro wanje. Umubro wanje kandi ari umuntu twashigikiranye kandi ari umuntu nabaye hagufi amaze gutangura ivyiwe. Iterambere giwe ndarishima. Kandi nawe ndazikashima iterambere giwanje. Ahari abandanya akora cyane ari mu ngwaruka. Rukora tuma urundi gwaruka rukanura bigisinziriye abananya shiramu nguva akora kandi ndamukeza kubikogwa bishasha giye gutwereka muri Isaac TV ndamukeza n'umukozi mushasha wa karanga tuma ya imaye nyakuba wa Juma ari urya mu kamera mani mbono wa Isaac nuko mutamutse ndibuka agitangura ari kibamba ariko ari umuntu baje kumvumbura na Isaac kera bwo mujama rarambiye kwa Isaac bisigure ko babanye neza Juma Jux my brother yeah ni nka Landry Promoter bro Juma ndabivuze namu ndakunze kumugaruka ko cyane imani guhezagire bro uri mwizigirwa uratekereje igihe cyose tubanye sindumva uri kuravuga amajambo cyangwa amashushitema siniga ndavyumva jobless
yeah Landry Promoter yasabye umuhezagiro kuri Akes Dan reka nanje mvuge Landry Promoter ni muganga kandi ni grand frère mu mwuga wo gutangaza amakuru ndakeneye nanje grand frère kugira ngo amhezagire kugira ngo ibintu bigende neza
murakoze cyane
asanga mpezagira nani
yohana wowe ndazi gushobora ibintu byakaranga imana ibandanye guhezagira asante sana
yesu bakunzi ba Isaac TV ni Landry Promoter n'ubuyobozi bwa Hit Top TV gutegura igikorwa kidasanzwe aho bariko barahimbaza isabukuru aheza umwaka umwe batanga